awenkulu madoda ama A list izinto ezafunda uphuthuma abdokotela
emergency.